Umugende w'amazi meza ufite uburebure bungana n'ibirometero 9 n'imetero 850 niwo wakiriwe kuri 2022 imyandagaro ku mutumba Rugunga uri muri komine ya Musongati mu ntara ya Rutana n'umushikanganje w'amazi meza ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu ukaba wubatswe n'umuryango utabara imbabare mu Burundi kuri Roix Rouge ku mfashanyo y'umuryango umwe bwa Burayi mu mugambi wabwo tubeho neza. Umugende w'amazi meza ukaba uzogera akamaro abantu bagera ku 2000 2020 hiyongereye ko amashuri shingiro n'ivuro ryo kuri uwo mutumba wa Rugunga. Umushikanganje Ibrahim wizeye akaba yasabye ko kuri uwo mutumba wa Rugunga gufata ayo mazi neza kuko aje kubagirira akamaro.
Uyu mugende uzohereza amazi imihana ishika 370. Ni ukuvuga abantu bashika hafi 2200. Amashuri shingiro 3 aharugwamo abana n'abigisha bashika 1500. Ivuriro rya Rugunga ryakira abarwaye 2000 buri kwezi eka n'ibindi bisata by'ubuzima bw'abenegihugu biri mumicungararo yaho. Uhereza amazi ahantu hashika ibirometero 9 n'imetero 850 ukaba wubatswe ku mahera angana n'imiriyoni 2,693,496,438 y'amafaranga hano iwacu mu Burundi. Tubikesha cyane ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi bufatanije n'umuryango utabara imbabare Roix Rouge usanzwe ari umwunganizi mwizigirwa wa leta mu bihe byinshi bigoye kandi bihambaye. Murazi neza ko uyu mugende wasabwe na mwebwe, umenye neza ko aya mazi ari ayanyu, muyafate neza ntabacike ngo ejo dusubire ngo dutegwe na za ndwara zitegwa no kutagira amazi meza. Mwayaronse muyakeneye.
Abenegihugu barongeje ayo mazi bakabagira bati ubu turajandajanda,
ubu turajandajanda turuga aha kwishyura abana baharonka amazi baragira isuku amakomite akwiye buri bomba yose arakwiye kandi bakora neza. Abenegihugu amazi n'ayiwacu, n'umwana abonye ubundi ariko arayonona aravuga ati shika ndabivuga.
Kanywa amazi mabi cyane ariko bukweri akarusha kweri tubona ko gatera kiyongera, ubu nta kibazo umuntu afise kuko turyohewe ntiworaba. Turayacunga kuko yaje tubikeneye kweri Roix Rouge turayishimiye cyane, ndetse n'ahandi iyo bitarashika ihashike.
Mu muryango utabana imbabare Roix Rouge no mu buserukizi bw'umwe bwa Buraya batiki turajishinga no kumena igihugu yofunyizwa urugendo agiraje kuvoma amazi gutyo bikamufasha gukora neza iyindi mirimo asanzwe ajejwe n'indwara ziva ku isuku rike zikaranduranwa n'imizi. Mu buyobozi bw'intara ya Rutana nabo nyine barashimiye imfashanyo ariko bakagira bati nubwo biri uko impinga iracari ndende kuko amakomine yose y'intara ya Rutana agikeneye amazi meza.
Nkuko mwabonye muri Musongati hameze, niko no mu yandi makomine hameze, yandi mazone hameze, yandi muyindi mitumba hameze, ubukene buracari bugura cyahari ariko turi kumwe twese birashoboka. Amasoko arahari yaba ayo ayimigende cyanke ya rusengo, n'ejo nyakuba mushikira nganji nihaboneka ubundi muryango cyanke ishira hamwe byo dufata mu mwuka gikogwa turabahaye kaze mu ntara ya Rutana kibazo buri cyo bakora namba nago nke sa natwe abene igihugu dusanzwe turi gutashikiriza bine bikogwa cyane twere ko bine bikogwa umenye ko ari ibyo wacu kuko bije kudusahiriza, bije kudufasha, bije kudutunga. Ni nacyo gituma muhamagarirwa kubibungabunga twebwe abene igihugu, twebwe kubibungabunga tubikoreshe neza kuko hajya ubushimye abayongeje. Amakomite rero ari kuri iyo migende amenye ko afise igikorwa hamwe n'umwitwarariko wo kubungabunga ubuzima bwabo ari ayo mavomo.